kuzoronga n'ibisumbi bi.
Vuga gute ubona no bivuga gute ibintu byinshi umujyango wose umugabo yakorera ngana akorera ngaha twese nanto fse no vuga kandi
nakino yakimwe nkuye mbona mayirumva ndayakuramo ngiye kurangura
none muri kumwe
naho bibyadushikiye bizo duci nkokora kugira ngo tubane duteze imbere igihugu cyacu tuvuga yuko biratubabaje kuko bidusubije inyuma mugabo turi hamwe dufite amahoro n'umutekano tukagira urunani tuzoronka n'ibindi kandi n'abasanzwe badushyigikira turazi ko azobanira badushyigikira ku buryo tuzoronka n'ibisumbi ibi tuvuga yuko rero naho byaduciriyemo iri sangana ryashitse nuko tukoma tumva neza yuko naho ibintu byaba bigoranye tukoma tubise ibyizigiro yuko mu minsi iri imbere ibishobora kugenda neza gusumba